Sibingelele, sibongele ukuthandela inofuthe igama uPastor Oningi sobuya nje namaphupho lamabili amathathu. Sibonga nje uNkulunkulu kusilonda, sibonga ukugcina. Sinethemba ukuthi nakanjani siletha lawo amaphupho kodwa sophinde sikwazi ukuthi nakusasa ngawo umusa kulo uNkulunkulu angasenzela kule sokwazi ukuthi sibe namaphupho athe qaqa. Kanti-ke la sikhuluma ngobusimphiwa kambambo uthi laphupha-ke ekudla umengo ovuthiwe ngasho ukuthini. La uma uphupha la esikhathini esiningi ukudla umengo ovuthiwe. Uphawula uhle noluvame ukubika la isimo senhlanhla futhi olungaphinde libike iy'ndaba ezimnandi noma-ke izinhle ongahleke uyithole maduze, kanti futhi lona laluphupho lawo umangala lingaphinde lubike la ubudlelwane obusha nobumnene ongahleke mhlawumbe ubuthole maduzane. Kanti futhi uma uphupho lawo ubona umengo nalolu phawu lingaphinde libike mhlawumbe la ukuthi uzokwazi ukunqoba mhlawumbe iy'nkinga noma ezinye zey'thiyo ekade siphazamisa inqubekela phambili noma injabulo yakho uma udlowo mengo loyo umengo omuhle futhi-ke ongabolile noma-ke onambitheke ukuthi uma udla unambitheke. Kanti-ke la sikhulume ngomakhosazana kwamsimanga ukuthi-ke la indodakazi yakhe iphuphe isehlane kodwa-ke ibibona-ke imfene engalwi kodwa-ke le mfene ibiphethe ithambo elinenyama negazi noma-ke nenyama enegazi yabe seliphonsa-ke leli thambo ilahla wagijima-ke yena walifuna waze walithola ngabe lokhu kungachaza ini. Kodwa singabaluleka kafushane la ukuthi okungavele la ngemfene, imfene ingamela umuntu ongalungile noma umuntu owenza okungalungile noma ongafanele ngamabomu. Kanti-ke la uma ngukuthi le mfene uyayiphupha la futhi uyayibona ingaphinde futhi la imele isimo sobuthakathi kodwa ikakhulukazi-ke uma ilwa noma-ke ingabi ingaphinde iveze ubuthakathi ney'gadlo ey'thile esuke zikhona empilweni. Kodwa-ke uma ingalo kungasho ukuthi lezo gadlo lezo iy'gadlo mhlawumbe ezingenamandla noma lezo nhlelo zabathakathi kwizinhlelo mhlawumbe ezingakaprocedi ukuya phambili noma ezingenawo amandla kangako. Kanti la uma ngenzeka uphuphe la ubona mhlawumbe la inyama enegazi uphawula olubika kakhulu nolungakwazi ukuthi libike isimo sey'bhadi noma isimo seshwa kanye nesimo sokugula nomkhuhlane ongahle ufike ungazelele noma-ke lungabika isimo esingesihle nesimo esingemnandi singafika la lowo muntu osuke ephupha engazelele. Kanti futhi yona inyama enegazi iyakwazi ukuthi iphinde la ibike ngokufekela noma ngokungahambi kahle kwezinto lowo muntu esuke ezenza mhlawumbe kuleso sikhathi leso noma kwisikhathini esizayo. Ngenzeka ukuthi lokhu azame ukukuhlela kungahambi-ke ngendlela mhlawumbe uphazamiseke ngezimo ey'thile. Kanti futhi la asikhulume ngalo leli thambo la uma uphupha mhlawumbe la iy'thambo ikakhulukazi uma kuyithambo elidala kuyithambo noma kungamathambo amadala noma nje kungamathambo lawo angabika mhlawumbe nanesimo esibi kodwa futhi amathambo angaphinde abike futhi isimo esinobungozi obukhulu noma lobo bungozi obusuke budala mhlawumbe yisimo wena osuke ubhekene naso ngaleso sikhathi leso uyabona. Kanti futhi la uma ngenzeka la kungukuthi-ke uyaliphupha leli thambo uyalicinga futhi uyalithola uma kuthi ithambo leli uma ulithola lingesenayo inyama kuyithambo leli mhlophe la ongasuke kusho nje intshisekelo yokufuna mhlawumpe ukwazi mayelana nesikhathi esiyindlule noma-ke kungasho ukuthi umuntu osuke efuna ukuthola iy'mpendulo ngezinto ethile ongenalo ulwazi ngayo kodwa le nto yinto yesikhathi esendlule into mhlawumpe esendlule. Futhi la ngabe kusho ukuthi kungenzeka uzolithola lolo lwazi lolo ney'mpendulo mhlawumpe ngemibuzo okade unayo ngesimo esithile esendlule yabona. Kodwa-ke nangu uMike Mabena uthe mfundisi kusho ukuthini mhlawumbe lakuba ikhaya lakini elingcolile kakhulu kodwa-ke ezama-ke la ukuliklina uma uphuphuba-ke la mhlawumpe kungenzeka uhlanza leyo ndlu leyo noma lelo khaya lelo uphawu lolu olungasho ukususa nokukhuculula mhlawumpe imimoya emibi noma iy'kali ezimbi ezikulelo khaya noma ezengame lelo khaya lelo. Ngaphinde futhi kusho la ukuthi mhlawumpe kunesidingo sokuthi ke nisukume noma usukume unoqobo uhlanze noma ukhucule lowo muzi ngey'chelo noma ngey'tshele zey'thize ukuze kuphume imimoya ley'gadlo ezingaphakathi-ke kwalo muzi ngenxa-ke mhlawumpe yabathakathabathile. Kanti futhi la uma uphupha la kungukuthi uhlanza lendlu leyo uphawu lolu lungaphinde lubike mhlawumpe wena-ke uqobo umphefumulo wakho ukuthi ngenzeka uzokhululeka mhlawumpe kwizimo ey'thize ekade zikhungethe ngenxa mhlawumbe yemimoya emibi noma ngenxa ke yey'galo, ngenzeka uzothola ukukhululeka, ngenzeka uzokwazi ukulapheka maduzane kulezi zimo ekade zikubambile. Kodwa-ke ngokuthi wena usukume wenze okuthile, ingako ungabona lapha kunguwena ogoroba, kusho ukuthi kuzolunga ngokuthi kube wena osukumayo uthathe isinyathelo sokulungisa isala lekhaya kini noma isimo sempilo yakho uwuqobo. Futhi la ungabuye kusho mhlawumbe imizamo noma isidingo sokususa abantu abathile noma abangani bakho abangalungile abakuzungezile njengamanje, uthole ukuthi-ke baney'nhloso ezimbi noma-ke abaletho okuhle, kodwa empeleni ukuba khona kwabo kudala umonakalo empilweni yakho. Kusho ukuthi ngathi akubuke ukuthi isimo sakho njengamanje siyisimo esimi kanjani nabantu osukuphilisana nabo noma uphila-ke nabo, okungenzeka ibona funa mhlawumbe ubheke-ke udilike nawe uhle. Kanti-ke asibonge sibambe la kwamanje, sokwazi ula kanjani ngokulandelayo. Uma uNkulunkulu esilonda, uNkulunkulu esipha ithuba, sibuye uNkulunkulu emlonde nani emibusise enifisela bona bonke uNkulunkulu ekulethe njengoba kunjalo. Thina siyabonga.